We all baby. Hey. We all baby. Hey. Papa no. We all baby.
Wait.
Papa no. Unim no. Papa no. Yahwehwe no. Papa no. Ne twade e. Papa no. We all baby. We all baby. We all baby. Hey, we all baby. Unim no, papa no, yahwehwe no, papa no, ne twade e, papa no, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, ei, wo yɛ ɔbɛbi wo, papa no, unim no, papa no, ne ho afo, kye sɛ wanka, you ready to slay, e go be, ne speka wo pɛ. And then Kitwa, oh yeah. Hey, Bull again,
oh baby.
Hey, Alanta,
oh baby.
Chengalenge,
oh baby.
Hey, Uko ye go ye dia. Yahwehwe no, papa no, ne twade e, papa no, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, ei, wo yɛ ɔbɛbi wo.